Muhle kabi bafo uthi noma ehleka nje ubona izifaca zakhe la dimples.
Hamba James.
Wandred?
Of course, obvious. Ngiyathanda baby.
Oh phela mfethu enolindo wami yazi umehleka vele ukuthi nje Jova.
Oh, sozi.
Like in so.
Hawu ngayibulala lokuyibulala for wena 1000 times. Ngiyibulali phinde ngiyivuse, phinde ngiyibulale futhi. Eh? Kube nomngcwabo siyimbi isidumbu phinde futhi ngivuke bese ngiyibulala. For wena,
for now.
Anything. Destruction. Strategy.
Sandile Sandile wo wo ngiyakucela sithi sana.
Unlimited pathological liar. That unrepentant thing. Payback time, darling.
Yeah? Ah, chance. Go for time,
hey!